Iyi mwumva na Radijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Canada irateganya gushyiraho programu yagutse ishobora gutuma abantu benshi bari mu gihugu badafite ibyangombwa babasha gusaba uburenganzira bwo gutura mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe.
Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Mira yabwiye ikinyamakuru co muri Canada The Global and Mail ko umugambi huzohesha amahirwe abantu benshi bari ku butaka bwa Canada tabi papuro base byo kuba muri ico gihugu. Canada yipfuza kuzogera mu 2025 imaze kuzana bimukira bayibamwo bagira ku 500,000. Igihugu ca Canada ahanini kigizwe n'abimukira bari no mu batumye ubutunzi bwacu butera imbere. Abimukira baba ku butaka bwa Canada badafise impapuro zibemerera kuba muri ico gihugu baharugwa hagati y'300,000 n'600,000. Ikimenyesha makuru The Global and Mail gitanga ivyo biharuro kikavuga ko benshi muri abo bari ku rutonde rwabwirizwa gusubizwa mu bihugu vyabo. Umugambi mushasha wa leta ya Canada huzoba wega abinjiye ku butaka bw'ico gihugu biciye mu nzira zemewe n'amategeko abahinjiye nk'abakozi b'igihe gito abanyeshuri mvamakungu n'abandi batandukanye bahaje bafise impusha zo kuhaguma umwanya muto ariko bakaza kugumayo igihe kirekire gushika aho impapuro zabo zibaho uburenganzira bwo kuhaguma visa mu gifaransa zihera. Umushikiranganje ajeje vyabimukira muri Canada Mark Mila asigura ko abantu bose naho biruko badafise impapuro zo kuba muri Canada bari ku butaka bwayo bidasobanuye ko bazoca babironka biciye muri uwo mugambi bazobanza kubisabira impusha leta irimbure nimba bikwiye by'ukuri ko baronswa izo mpapuro.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco hasaba abayobozi bo ku isi gushyiraho amategeko mpuzamahanga agenzura ikoreshwa ry'ubwenge buremano artificial intelligence. Papa Francisco afite impungenge ku bwenge buremano bwinjiza isi mu cyo yise igitugu cy'ubuhanga bwa none. Diane Ninahazwe abahi inkuru.
Ikete umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yarungikiye indongozi z'isi zirimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagise ubwenge mpimbano n'amahoro. Nikete arungikira abategetsi b'isi ku mwaka ririmo ubutumwa Ekleziya Katolika itanga ku munsi wahariwe amahoro. Ekleziya Katolika ihimbaza uwo munsi higenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa mbere. Papa Francisco muri ikete yanditse ati umuvuduko ubwenge mpimbano buriko urerekana neza ko hambavu y'uruhara rw'amareta mu kubugenzura amashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afise ico yoterera mu ishigwaho n'igenzurwa ry'amategeko agenga ubwo bwenge. Ubwenge mpimbano burashobora kuyaga n'umuntu bukandika biciye mu mashini nyabwonko bukongera bukishura ibibazo umuntu abubajije. Mu gihe ibigo bimwe bimwe birimo nka Microsoft na Google bibandanya kuvumbura ko butandukanye bw'ubwo bwenge, umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco asaba indongozi z'isi kugenzura zitonze inyungu ababukora bafise muri bwo n'ikibatuma kubukora. Papa Francisco muri iryo kete yavuze ko banyene ubwo bwenge bashobora kuzobangamira isi bagatuma umuntu yibura mu kurondera kwigenga gutyo akagenzurwa n'igitugu c'ubuhinga bwa none. Cardinal Michael Kranz ajeje vy'iterambere rya kiremwa muntu i Vaticano yabwiye amenyeshamakuru mu kiganiro yabahaye i Vaticano nyene agaruka kuri ubwo butumwa bwa Papa ko budasigura ko adashigikiye iterambere ry'ubuhinga bwa none. Yavuze ko Papa Francisco ashigikiye gose iterambere rya siyansi na tekinoloji ariko mu gihe riza rifasha abantu.
Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko intego yari afite Uburusiya bushoza intambara kuri Ukraine zitarahinduka. Mu kiganiro yagiranyije n'abanyamakuru i Moscow, Putin yasobanuye ko nta mugambi w'amahoro ushobora kugerwaho ibyatumye Uburusiya butangiza urugamba byose bitabonetse. Inkuru nayo mugezweho na Diane Ninahazwe.
Muri ico kiganiro, President Vladimir Putin yavuze ko Urusiya buzoshira ibigwanisho hasi ari uko ico yise intwaro y'igitugu muri Ukraine irangwa n'ivyumviro. Yavuze ko ari vy'abanazi ihavuye ubutegetsi bwa gisirikare nabwo nyene bukahava kandi Ukraine ikemera kuvavanura n'umugambi wayo kwinjira mu ishamwe gishinze kwivunira umwasi hamwe hagati y'ibihugu vyo mu burengero NATO. Putin yagize ati ibi Ukraine ikavyemera amahoro azoboneka. kubyo butamenyerewe president Vladimir Putin yagize kandi cavuga ku ngabo Rusiya bwarungitse kuja gufasha abari basanzwe ku rugamba muri Ukraine avuga ko abarungitswe muri rusangi ari 244 ntigeze yamara atomora igitigiri c'ingabo zose ziri muri Ukraine yahakanye ibivugwa ko Uburusiya butegekanya kuzohava bwikora ku nseruka rukamvye n'abakukuruke mu gisirikare avuga ko ku rubuga muri Ukraine hari ingamunyu z'abasirikare b'Uburusiya bikwije yagize ati singombwa habe namba erega ku munsi Uburusiya bwinjiza abasirikare bashasha 1500 kuva kuwa gatatu w'inondwi abasirikare bashasha 1456 niwe bamaze gusinya amasezerano mashasha y'akazi ikiganiro president Vladimir Putin w'Uburusiya yakoranye n'abamenyeshamakuru citabiriwe kandi n'abanyagihugu babajije ibibazo biciye ku mirongo ya telefone ku nshuro ya mbere kuva Uburusiya butangura kugaba ibitero muri Ukraine president Vladimir Putin amaze igihe akumira abamenyeshamakuru mvamakungu yabaretse kugira ngo nabo babaze ibibazo ikiganiro gishusha nk'ico yakoze uno munsi yaheruka kugikora mu 2021 ico gihe Amerika yagabisha ko atankeka Uburusiya buzorungika abasirikare muri Ukraine televiziyo y'igihugu mu Burusiya ikavuga ko kuva kwa gatatu yari imaze kuronka ibibazo bigera ku miliyoni 2 bije biva mu manyagihugu
ibihumbi n'ibihumbi byo batuye mu ntara ya Gaza bahagaritse imodoka zitwara imfashanyo z'ibiribwa muri Palestine maze ziteye bagerageza kubona icyo bafungura Diane Nahazwe arakomeza
Igisata kijeje impunzi muri Palestina cavuze ko abazibiye ibiduga vyariko bijana ifashanyo muri ico gihugu bose bari babirembejwe n'inzara ico gisata kibandanya kuvuga ko gutangira izo mfashanyo vyatumye abari bazitwaye badashobora kubandanya urugendo rwabo Philippe Lazarini atwari ico gisata yasiguye ko abategera inzo mfungurwa baca baziriraho batarindira yagize ati ibi vyerekana umwiheburo uri mu bantu kandi ko hari abari mu makambi ya ONU badashikirwa n'imfashanyo wo mutegetsi akaba yemeje ko hari abantu yiboneye ubwiwe mu rugendo aherukamo muri Gaza bamaze iminsi 2 canke 3 badafungura igisata ca ONU citaho ibiribwa ku isi PAM mu mfunyapfunyo naco kikavuga ko igice abanyagihugu bo muri Gaza bugarijwe na kigoyi kandi atani imiti bariko bararonka hagataho tukivuga ku by'intambara ya Hamas na Israel umushikiranganje Jeju kwivuna abansi muri Israel Yoav Galant yabwiye umuhanuzi mukuru mu by'umutekano mu biro kwa president America ko bizofata amezi menshi yo gutuza umurwi wa Hamas Yoav Galant yumvikanishije ko umurwi wa Hamas umaze imyaka irenga 10 witegura mu kubaka ibirindiro muri byo harimo ibiri munsi ubutaka Galant ariko akizeza ko naho bizofata amezi menshi cyane Israel byanke bikunde izokora ibishoboka byose ikazimanganya umurwi wa Hamas
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze mugenzi wacu Diane Nahazwe uyatugejejeho noneho tujye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika Banki ya Afrika iterambere yahaye Burundi na Tanzania imfashanyo ya miliyoni hafi 700 z'amadolari y'Abanyamerika no kuvuga hafi miliyari 2000 by'amarundi. Ayo mafaranga azakoreshwa mu kubaka umuhanda wa gari ya moshi ufite uburebure bwa kilometero 650 uhuza ibihugu bya Tanzania, Burundi na Congo. Inkuru mugezweho na Pierre Claver Niyonkuru.
Ubwo buryo bwatanzwe ni Banki ya Afrika ijejwe iterambere bwemejwe n'urwego nshingwantwaro rw'iyo banki ya Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire n'amafaranga azotuma igice cya kabiri cy'inzira ya gari ya moshi imaze gutangura kubakwa kuva mu gihugu cya Tanzania gushika muri Congo iciye mu Burundi kibandanya umusesenguzi mu by'ubutunzi akora nk'umuhinga yigenga Lievin niyo gusenga yaganiriye n'ijwi ry'Amerika ari Bujumbura abona ko u Burundi buzohungukira byinshi cyane cyane mu byerekeye urudandazwa
ni ikintu cyiza rwose kuko iryo barabara ry'indara rizofasha mu kuborosha urudandazwa kuva ku kivugo cya Dar es Salaam hasanzwe haca ibice hafi 180 by'ibidandazwa cyinjira mu gihugu cy'u Burundi hariho ibirometero 3000 ibyo birometero 3000 iyo babigiye n'imodokari barateba cyane mu nzira ugasanga ibidandazwa bidushikiye bitebye tumaze kuronka rero iryo barabara ry'indarayi gushora hanze canke gusumira hanze ibidandazwa biza mu gihugu bizonyaruka
hatagiye kanjwe ko hazokubakwa ibirometero birenga 650 bihuza ibyo bihugu bibiri mu bice bitatu kuva mu karere ka Tabora, Kigoma, Uvinza, Maragarazi gushika imusongati mu ntara ya Rutana mu Burundi ahacukugwa ubutare bwa nickel. Uwo musesenguzi mu by'ubutunzi avuga ko nicyo gisata kizatorera koyokwe hatibagiwe inzira yo kuzana ibitoro mu gihugu.
Ikigira kabiri nuko iryo barabara rizodufasha gushora ubutare bwa nikere buzokwimbwa imusongati hamwe n'ubundi butare busa igihugu gisanzwe gifise kandi cizigiyemwo amafaranga menshi. Ikigira gatatu iryo barabara ry'indarayi rizofasha ko ibidandazo bidushikira bizimbutse. Uburundi busanzwe buhomba imiliyoni zishika 70 miliyoni 70 z'amadolari y'Abanyamerika biciye mu kunguruza ibidandazwa kubera yuko tudafise iryo barabara ry'indarayi. Rero mu gihe bizaba byakunze ko turonka ingene tuzana ico gitoro biciye mu barabara ry'indarayi bizoca biba mu mwanya muto, gutyo ntihaze harabaho ibi byuko mu gihugu hahera indwi hagahera indwi zibiri ata gitoro turiko turaronka neza.
Iyo nzira izohuzwa n'ikivuko cha Dar es Salaam kiri ku ibahari ya Indiano ku mugwa mukuru gutunzi muri Tanzania. Uburundi buzohabwa ingabire yayarenga imiliyoni 98 z'amadolari ya Amerika na yarenga imiliyaridi 278 y'amarundi akwiranye n'ibirometero 84. Uwundi muhinga yigenga mu by'ubutunzi n'iterambere akorana n'ibigo by'ubushakashatsi mu by'ubutunzi Andre Nikwigize wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Uburundi budashobora guhabwa imfashanyo canke ingurane nk'ibindi bihugu, ahubwo ko buhabwa ingabire ntoya kubera igisata c'intwari bereye kitubahirizwa mu gihugu. Ivyo bigatuma amashirahamwe n'amabanki mpuzamakungu atizera ico gihugu. Kubwo muhinga yigisha no muri za kaminuza, Uburundi bwari kuronka menshi iyaba bwitunganije neza. Ni mu gihe igihugu cya Tanzania cahawe hafi imiliyoni 600 z'amadolari ya Amerika y'ingurane ahuriranye n'ibirometero birenga 560. Naho biruko umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro co kimwe na mugenzi we ajeje inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane barashima iyo mfashanyo sangiwe n'ibihugu bibiri. Bubicishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, ubwo bushikiranganji uko ari bubiri bwatangaje ko bushimishijwe n'iyo ntambwe y'Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere hamwe n'abagize ico bakora bose kugira ngo ubwo buryo buboneke. Bemeza ko biri mu murongo w'iterambere ry'igihugu n'akarere. Uwo mugambi uzoherahezwa utwaye arenga imiliyaridi 3 z'amadolari ya Amerika. Uburyo busigaye kuboneka n'ubwo kubandanya iryo barabara ry'indaragi kuva imusongati guca igitega no mucibitoke gushika ku mupaka w'u Burundi na Congo ibuvira mu buseruko bw'icyo gihugu. Yamara Ibanki ya Afurika ijejwe iterambere irizeza ko uwo mugambi uzoronswa uburyo bukwiye. Bitegekanijwe ko iryo barabara ry'indaragi rizotangura kuba nyabagendwa mu myaka 10 iri imbere. Pierre Claveni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya no gukumira genocide n'ingengabitekerezo yayo rusaba leta kwemeza ko ubwicanyi bwo mu 1972 bwahitanye abahutu kurusha abatutsi ariho nyabwoko. Eroje birika neza abahiye inkuru.
Mu itangazo yasohoye agasomera mu mpera z'indwi yamenyesha makuru babikeye mu binyamakuru bikorera i Bujumbura, Ijwi rya Amerika ritatumiwe n'ibindi binyamakuru rikabimenya kuri uyu wa gatatu, Jean Dodie Mutabazi umukuru w'urwo rwego yibukije ku caha ca genocide. Yasiguye ko Burundi buri mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini za Afurika byasinye amasezerano yo kurwanya genocide n'ivyiyumviro vyayo no gushiraho inzego z'igihugu zo kurwanya ico caha. Kubwiwe ko naheze imyaka ibiri inama nshingamateka n'inkinguzamateka zemeje kubwo bwicanyi bwo fatwa nkiho nyabwoko hari hageze ko na leta iva mu gacerere ikabitangaza.
Turavye ko ishira hamwe mpuzamakungu yemeje ko ijambo iho nyabwoko kubaherero n'abanamazi bo muri Namibia mu nyuma yaho yemeza iho nyabwoko byagiriwe abayahudi ijyaba Armenie n'ijy'abatutsi bo mu Rwanda. Inama nkuru y'igihugu jejwe gukinga no kurandurana n'imizi ubunyabwoko irasaba leta y'u Burundi kwemeza icese bwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 no mu 1993 ryabaye ihonyabwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
nkuko muri Sever wabyemeje mu 2021 n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya rukumira genocide rwatanze leta kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi
inama nkuru y'igihugu jejwe ukingano kurandurana n'imizi ihonyabwoko iremeje ko ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwakozwe mu 1922 n'igihumbi kimwe magana cyenda na 1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo amashyirahamwe yahaniye inyungu z'abatutsi abyibaza ko maze rihamagara Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa ACR Genocide Canada
ntitwari kureka kubona yuko ribaye mu kwa 12 muri kwa kwezi nyene abo bakozi ba leta babaye collectif 1972 bari bamuhaye ikiringo ntabanduka perezida w'u Burundi kutorangira ngo intwere ntishike ataremeza ibyemewe n'inama nshinga mateka be no bamurwe bitwa ngo no kuvuga ukuri kurekuranira data wanje Sever muri chaka nyoma washikiriza ukavuga ngo 72 kugira ariho nyabwo kuri gomba kumara abahutu ariko hampande y'ibyo ntaworeka kwibuza kandi kandi ikintu gihambaye yuko Jean de Mutabazi yariwe mukuru mu barongoye GDEBU yakukiye umugambwe FDEBU imwe yarango no kunyuruza no kwica abatutsi benshi
Jean de Mutabazi ijya America bavuganye mu butumwa bwanditse ariko ntiyashimye kugira icyo tubwiye ku bibazo bindi twashaka kumubaza kuri ritangazo n'ivyashikirijwe no nyamaga mukuru wa ACR Genocide Canada gusa yasavye ubutungane bw'u Burundi kwitwarira bamwe mu Barundi bahungiye muri ico gihugu na America abagiriza imvugo ziri mu Rwanda
inama nkuru y'igihugu jejwe ukingano kurandurana n'imizi ubunyabwoko iriyamirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi imvugo ibiba urwango rw'amacyakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane mu bihugu bya Canada na Leta Zunze Ubumwe za America igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi
nata muntu ucangishira hamwe mutabazi ya doma kuri toki Nkurunziza twara ACR Genocide Canada yibaza kwishira hamwe giwe riri mu yashatse kuvuga
twaje twibaza ahubwo yuko avuze Canada harimo natwe yebwe ACR Genocide Canada naho twebwe ubundi mu myaka 2023 tumaze dukorera mu mategeko muri iki gihugu tagwanka twigera twigisha ahubwo twibisha tuzi twibaza duhora niko tutigera duhengeshanya kwibutsa yuko mu Burundi igihugu gitwagwa n'abakoze ho nyabwo kuri abatutsi no kuvuga fraude we havuye bya CNDD-FDD kandi bakaba tarigera babihanikwa naho badumwe kutokinisha mu mazamakungu ne tukibaza kandi yuko nico bagituma ari natwegwe baravuga twaheruka twari twashikirije natwe itangazo aho tutuma urutoki kugahomera bunwa ka leta aho yarungitse inteko zayo ngo dije gufasha abari ko bakora ihonyabwo kujya batusi muri Kongo
mu mwaka uheze president Evariste Ndayishimiye yavuze ko hataragera ko bwicanye bw'igihumbi 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko asigura ko imitima y'abarundi icuzuye ibikomere byakahise
no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka chamu gakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere
tahanze mushano icegera cy'umukuru wa Genocide Cirimoso ari mu bamushimiye cyane mugabo n'ubu wasanga ikizokura impari y'abahinga bawo ni
iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki
naha barongoye mu rwise veho kuniwanisha abarundi n'urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya genocide batemera ko bwicanyi bwakorewe abatutsi ariho nyabwoko nkuko babisabwa n'amashyirahamwe bavugira baremanga ko batikiye mugabo bavuga ko bakorewe ubwicanyi buhohotera kiremwa muntu no mu itangazo rya mutabazi niko byanditse eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tujya mu Rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ruri ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda yarahisemo kutaburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo 18 ibikorwa by'icarubozo mu magereza umunyamakuru Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye
umucamanza yafashe icyo cyemezo cyo kutaburanisha mu mizi urubanza rw'abagabo nyuma y'impaka ndende kubaburanya b'impande zombi muri urubanza kwisonga habanje gutabwa muri yomba abagabo 9 kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwatangaje ko ari abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Nyakiriba irubavu ku Gisenyi bose kimwe n'abadahari ubushinjacyaha bubarega ibyaha by'icarubozo byabyaye impfu za hato na hato aregwa ko we n'abandi bayobozi bakoranaga bafashwaga n'abanyururu gukora ibyaha bamwe mu bare guhereye kuri Kayumba ufatwa nka kizigenza witsinda basabaga kuburana kuko bemeza ko bamaze igihe bafunzwe kandi kugeza ubu baturuka kure baza kuburanira ku Gisenyi bagasaba gutandukanya imanza abadahari bakazaburana kwabo mu badahari ubushinjacyaha buvugamo Auguste Munyaneza n'undi witwa Maronko ko kugeza ubu bukibahiga hirya no hino ko bihisha ubutabera Humvikanye kandi ko uwitwa Emmanuel Byinshi na Pascal Nizeyimana batitabye ubutabera kandi ko bari mu buroko. Kuraba hiyongeraho abandi Silver Wihoreye, Kevin Kaneza na bagenzi babo babwiye umucamanza ko kuva batabwa muri yombi batigeze babona dosiye zikubiyeho ibirego ngo bazisobanureho babashe kwiregura. Ubushinjacyaha bugasaba ko mu nyungu z'ubutabera abagishakishwa bitaramenyekana aho baherereye batumizwa hatazwi mu buryo bwubahirije amategeko. Abatarabona amadosiye nabo bakayahabwa naho abatitabye bafunzwe bakazamenyeshwa. Kuri ibi hakiyongeraho uruhande ruregera indishyi muri uru rubanza kuri Emmanuel Ndagijimana ubushinjacyaha buvuga ko yakorewe iyicarubozo. Rugasaba ko hatabaho gutandukanyiza imanza kuko byazagorana mu kugena indishyi. Ubushinjacyaha bukavuga ko icyifuzo cyo gutandukanya imanza ntacyo cyafasha kuko hari abagenda bagaruka kenshi mu bikorwa by'iyicarubozo bakoze mu bihe bitandukanye. Nabwo buvuga ko kuzitandukanya byazabangamira mu kuzifataho ibyemezo. Urukiko rwiherereye akanya gato ruhita rwanzura ko rusanga urubanza rugomba gufata indi tariki. Umucamanza yanzuye ko gutandukanya imanza ku baregwa nta shingiro byahabwa kubera umwihariko udasanzwe w'uru rubanza. Yavuze ko kutaziburanishiriza hamwe byazabangamira imigendekere myiza y'uru rubanza. Mu byaha ubushinjacyaha burega itsinda ryose mu kirego cyabwo busobanura ko mu bihe bitandukanye abahoze bayobora gereza ya Nyakiriba hagati y'umwaka w'ibihumbi 2019-2022 abafungwa bakubitwaga bamara gupfa abari abayobozi babo bagakora amaraporo agaragaza ko bazize impfu zisanzwe nyamara barapfaga bazira inkoni. Ubushinjacyaha bukavuga ko ababaga bapfuye abaregwa bahitagamo kubajyana mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi aho kubanza gukoresha amasuzuma agaragaza icyabaga cyabahitanye. Emmanuel Ndagijimana bakunze kwita Peter niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ibi bikorwa bimenyekane bituma inzego zibishinzwe zikora amacukumbura no mu byabanje. Uyu yabwijwe irya Amerika ko mwaka w'ibihumbi 2020 afungiwe Nyakiriba yahakubitiwe bimuviramo ubumuga bwo ku kibuno. Ashinja uwari umuyobozi wa gereza wungirije Auguste Uwayezu ko afatanije n'abafungwa bamukubise. Abaganga bemeje ko Ndagijimana yahakuye ubumuga buri ku kigero cya 80%. Muganga Theoneste Niyitegeka yashatse kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'ibihumbi 2023 ariko ntiyabigeraho aregwa ibyaha bya jenoside bamukatira gufungwa imyaka 15. Mu kuzenguruka amagereza atandukanye yo mu Rwanda avuga ko ibikorwa by'iyicarubozo yabihabonye kuri bagenzi be nawe ubwe. Inyakiriba Niyitegeka yahabaye imyaka isaga ine. Ari mu bavuraga Ndagijimana nyuma sohotse aza gushinga umuyoboro wa YouTube acishaho video igaragaza ibikomere bya Ndagijimana. Niyitegeka akavuga ko iyo video yagize ingaruka.
Wabonaga batabyitaye ibi bintu. Kuko nari maze gusohora ama video menshi cyane mbivuga ibyo bintu. Wenda hari ntiwamenya ukuntu bakora wenda bari bakibyigaho iriya yabaye nk'imbarutso speciale irangiza ibibazo byose.
None se umunsi bakubise huriya bavuga ko baciye kibuno warabimenye?
N'abantu twabanaga n'ibintu byabaye ku mugaragaro. Na directeur akoresha inama nawe arabivuga. Nyine bakubitaga abantu ariko ntibabaga bazi yuko biri butange igisubizo kingana kuriye.
Kuri Niyitegeka hari ibyo asanga bitumvikana.
Ariko ikindi gitangaje nuko abashinzwe kumuvura b'abasivile aribo bagombye kuba barabwiye RIB kera imyaka n'imyaka. Bakayitungira agatoki bati dore ibyabaye ibingibi. Byumvikane ko nabo ni abafatanyacyaha mu iyicarubozo ryabereye hariya. Abakoze iyicarubozo ni benshi barikorera abanyururu.
Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yakunze gutunga agatoki ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda. Ni ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko nta kizi iyo miryango yarubonaho. Urubanza ruzakomeza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ehe bagira ubusabe rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugane noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abatuye muri bimwe mu bice bya teritwari za Uvira, Fizi na Mwenga muri Kivu y'Epfo bavuga ko nta bakandida depite baje kwiyamamariza. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amatora ateganyijwe tariki 20 z'uku kwezi. Mu ntara Kivu y'Epfo hazatorwa perezida, abadepite ndetse n'abajanama b'amakomine. Bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho bagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari. Uduce abakandida batarageramo harimo Rurambo, Magunda, Minembwe ndetse na Mikenge. Nk'uko bitangazwa n'abahatuye, Lubungo Willy ni umuturage muri sekiteri y'Itombwe mu muhanda wo mu Magunda uri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mike yo gutora nta kandida depite barakiri iwabo.
Kwiyamamaza badahari ntibaye babona ibyo babwira abantu, ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore, ntacyo babona cyo babaha batari abatuma ngo babanze babatume baje Kinshasa. Nibagera Kinshasa nicyo gihe bazofasha abantu.
Ariko ngo hari nabo batari kumva kubera nta mafaranga bafite.
Frema henshi baramagara abantu abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda
muramwe mu lokalite ya Bijombo Masata nayo ari mu birometero birenga 50 uvuye muri Uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona ni foto ye Pasteur Makimbi n'umuturage wo kumurambya
nta ba député turabona nta bantu nabamwe baza kwiyamamaza iwacu turasadero nkaho bisani bikereje kandi iminsi yashize asigaye icumwe rukimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi na nimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo
abakandida depute bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe na mikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo iyo guwabaje kumva aho biyamamariza etabu wa loge no mukandida muri territoire ya Mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza zatangira ntari yamamaza
yesu yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cy'amafaranga mfite niba utaragiye ngo parti itagure mu gutanga amafaranga abari mu gukora kampanye ni abantu banyazigihugu banazikwiga muri gihugu niba ari mu gukora kampanye
ku bwa Pierre Kaluba wo mu ishyaka rya Debout les Patries avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri Bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo
hariho amagroupe arme hariho amagroupe arme aririya tuma ntekereza yuko uzamutse kanje Piero boza kuntega mu nzira
gusa nubwo biruku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depute bafite amikoro menshi
badukoze urumva nyine baje baduhereza nk'idolari 200 njye birumbe 50 by'amakongo cyangwa baje baduhereza nk'idolari 25
ugenda muri mu moto ngana gusa
ama moto cyo kuyinywa moto 40 moto 30
bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batari yamamarizamo bushobora kugabanuka
bazobasha gutora icyo ni ikibazo gikomeye gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo nibande tuzotora uwamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo umuntu umuketu uramubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya umuntu umusaza n'umubwira ikibazo cy'inimero ntacashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tele bagakomeza kubasansibiliza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawugi hari kuko hasigaye iminsi mikeya
muri territoire ya Uvira abakandida depute ku rwego rw'igihugu ni 224 gihe bahatanira imyanya ine muri Fizi ni 201 ku myanya ine mugiye mu karere ka Mwenga ari 149 ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara y'Ikivuye fo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni 1634 mu gihe imyanya bahatanira ari 32 twibutse yuko abaturage 44 aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepute ateganyijwe tariki ya 20 z'uku kwezi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
Chuti banywanyi ibiganiro radio ijwi rya Amerika bateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira bakoze bagenze banje bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashe kubagezaho byari bihagarariwe na Edi Rwema Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi no kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.